To
ate miye mondi wa wachni
nyidhi mi koro kose mi ise manyoti mi manyichi itero ne kodhi yamo ni golo kanye
nyindo moya skule awasika nyindo moya skule awasika ama kono tatero
ho
tunyaka
asi sitero ne adi adek koro makani tero ne to maradi makani tero to marang kama dong
Maradi ma kawuno mano kawuno no ori ni angomyo no kidhi yo mawasi angomyo ni wacho ni bikon school ka ilungo nade
ndi ori ni ebenesa dege
full information